njengokuthi sithole samukeliswe ukubona ngoma esiyihlabelileyo ithe ukuphila ngaphi ekubhekeni ukubheka yini isiphambano uzasibona njani mina mehlo uzasibona njani ulamehlo they have got eyes but they cannot see they have got ears but they cannot hear let me receive my sight ungakhohlwa kokuqala point yethu yokuqala it wasn't for Jericho that he came to Jericho it was for you ingwenya izawufikisana kumele uye khona don't worry lapho kule ngwenya khona abantu yake mbone bezonda nxa kulama enemies bathi nxa kule enemy obakwazi ukuthi kule tafula eduze ngokujesu uthanda ukusho over wendlala itafula phambi kwesitha kule tafula kule okwesithathu receive let me receive my sight xa kuwumthandazo wakho umthandazo wam asukubeni simene yaso
Leo bona kake othe balela uzokhepha asikuleke baba wethu osthandani sekhaya ezulu yabo ngakho ngokukhuluma phakathi kwethu siyisiphofu siyakunanzelela asibona siyaku 2024 we like to believe ususichaphisile selisichaphisile esikucela inkosi ikuthi sinanzelele ukuba kwenu khona lapha kalilandanga indawo leyi lilande munye ngamunye wethu la selani ukuthi nxa lidlula singalivumeli lidlule ngoba lingadlula lingahlezini kodwa simemeze sithi nkulunkulu sicelani lisisize ngoba siyakho sicelani lisisize kule ngwenya emhlabeni lowo esiphila kiwo ziningi zifuna ukusilimaza zifuna ukusiqeda ngathi nkulunkulu siyabonga ngoba uyasitshela ukuthi zilande uzosifikisa lapha wonokhona khona esikufisayo ukuthi singabi izibula okuthi sithi sesifikile lapho esiyakhona siqede sibuyele emuva sithitha sikufune lokuthina siyelahlwa sokusele sokumathi ukuthi wena uze okokuthina nkulunkulu siyatshela ukuthi siyamukeliswe ukubona ngoba siyakudinga siyadinga ukukubona insuku zonke sicela libe lathi liyamukele imithandazo yethu yeyi nelisegama likajesu siyabona
amen.